Next, we have, inshallah, a young group from the masjid who will recite a qasida for us. Inshallah, hadana waxaan ugu xig doonaa dhalinyaro masajidka ka socota iyo ardaydi masajidka ah oo qasida nabi amaana noo qaadi doonta. Ayaga ku soo dhaweeyneena, inshallah soo dhawaada.
Well, I